Yes, lapha ke emaphokoba endlini ka Gogo uRose. Obhubhe izolo ngabo 20 past 9 ekuseni esibhedlela sempilo. Lo mna wakhe njalo umngane wakhe omkhulu bemthanda kakhulu unaFarai. Ngizoba lo secretary wakhe obe ngiyobhalela uGogo into zakhe entweni ezimakethe uMandlovu, popular known as Mandlovana. NaFarai, so there is a NaFarai, sisi wakho.
Sisi wakho.
Uzwa njani?
Ngizwa ubuhlungu kakhulu, angiwazi ukuthi ni actually ngishela amanzi ukuthi ngithi ukuthi ngathini, but ngizwa ubuhlungu ngoba eqalisa ukuya esibhedlela ngiyahamba la wangifonela ebusenseni bathi ungakhohlwa ukuthi ngiyesibhedlela khonapho bengisimele ngiye-church ngiyaze ngiyalova e-church ngiyabuya ngiyamhambisa esibhedlela ngathi ngikhona ngikhaya wathi mana ngikuthengela i-ice cream maybe sekuyibayibayi ngathi no sisi awumelanga unithengela i-ice cream uyaphila ethi esesibhedlela khonapho even obusuku ngiyabona khonoko ukuthi uyatshona ulele uphaphama sobona ngathi sokusile wangifonela 12 past 3 first day wathi vuka mna wami sithandaze into esimele siyithandazele ngabantwana labazukhulu ngathi ayikulungile sisi wathi uvuke futhi ngo 5 o'clock sithandazele abantwana labazukhulu wathi 5 past 5 lami sendlungile ukuthi ngivuke wabe sengifonela ngiyaqhubeka ngomthandazo ngathi this is something which I have to tell to do. Then the other day, one from the 12 past 2, what if you come now, I'm standing. But okunye bengasakuzwisisi ukukhuluma bekhuluma ukuthi noma ukhatshana ungakhuluma la ungambonanga awucabangi ukuthi umuntu lo unjani uyagula. Ngiyabe sengithandaza wazothi nge-Thursday ngoba esibhedlela kungena kwakhona kokunzima mina size zingene ngangeniswa ngobaba u-Ezra ukuthi ngize ngikwanise kuyambona ngoba yazongena after sangeniswa ngumama kuthiwe uMrs Mabena umetroni nobaba u-Ezra sangena but sahlala sibe sasiphumela ngama-past 3 sesimbonile kodwa lokhu sihleka sithi hhayi ngiyabuya mna wami nami ngiyaba lithemba lokuthi umuntu njani uyabuya. Thursday angisakwanisanga kuhamba esibhedlela wangifonela wathi hamba endaweni enje ngiyahamba ngathi abantu lo uGogo ufuna ukuthi angangithuma likhulume la yazi ngiyabanika ifoni yafona ngefoni yami bakhuluma naye hayi kwaba njalo kwaba right athi sengifika futhi emarket lapho sengivele lapho kade ngidinge khona ngiyahlalahlala wangifonela wathi unjani mna wami ngathi hayi ngi-right sisi but ngiyazokucabanga ukuthi hayi njengoba ngingahambanga inhliziyo yakhe seyizondile ngathi a Friday ngizabona ukuthi kumele ngiphangise kungena ngoba yimi ngiyaqala ukuthatha ama ticket ngihamba lo Thabani safika sangena but bekungasayensi samthola seku-oxygen angisakwanisanga kukhuluma laye ngiyahle ngiyazo ubuhlungu kakhulu from that day. Then izolo sevuka sezichiya angikwazi ukuthi ngizaqalela nga angikwazi ukuthi ngiza-advisewa ngobani angikwazi ukuthi mhlawumbe ngizayizwa ngaphi yona le kade ngikhuluma epopota but bengapopota actually ukubunjwa kwakhe but ngizwa ubuhlungu uNkulunkulu angisize ngikwanise ukuthi ngikuyamukele uyazi sibe ngiseyi-part of the family labantwana ngifika bekhululekile sibili ngokuthi angikwazi ukuthi lami ngizakwanisa ini kubakhangela abantwana ngoba lami sebeyibantu abami obukhulu lami ngisazama lami kubanike ama-advice engikwanisileyo njengoba ama-advice kade bayathola kubani kumama wabo ngiyabonga.
Okay mana naFarai mana khonomfo uMandlo ubungobhala amabhuku agogo emakethe ugogo elikhokhela elenza yonke into esiyale lale lisilwa lo council ungusekretariat usekretari wami awusitele ngoku
naye madolo nzima ugogo yimi ube anything ube ngumzali wami ube ngugogo wami ube ngumngane wami ube ngusisi wami vele ngiswele amazwi engingawakhuluma ngoba istage angifakekiso singenza ukuthi lami ngize ngizibone ukuthi ngihlakaniphile ngoba each and every time besithi sihamba sonke siye sithi council umzethi Mandlo noba ngadlula kuwona lo mhlaba ungazali usiba yisithutha uhlakaniphi akumelanga ukuthi empilweni usebenzele emuva, kumele uhlakaniphe. Lokho ngikufundisa khona yikuhlakanipha. Mina amazwi embonga ngawo ukuthi uhambile ube ngumama obrave oqinile, loba kade ehamba up and down. Even ibona be city council, I think they are now crying ngaye ngoba nguye obevele engesabi muntu ekhuluma iqiniso. But I know there are some la manje lobelele lapha lele khona abangabe bemzondeli, but okusalayo uRose ube ngumama oleqiniso emntwini wonke. Nginje so ngusecretary besike sitshelana inhlamba sike sime kasi uthi hawu manje uhamba lethu lisaqhubeka yini njengoba sesisime. Umzothi buye kumbe sihle sibuyele siyeke lento, hayi asambe sihambe senze uhambo lwethu. But
abantu bebemangala ukuthi wena ububekezela because uRose wayengadlali.
Hayi ngagcina sengimfunda mina ngoba uvele nxa ule nhliziyo encane vele ngabe ngihle ngamdropha. But ngabona ukuthi umama olemfundiso empilweni yami. Ngeday eqala ukuya esibhedlela wamfonela nge-Saturday langalali tshona wathi, Mandlo buya uze ngibone namhla ngiyagcina ukukhuluma. Ngasezithi kathi sokutheni uyagcina ukukhuluma, uzwakala ukukhuluma kanje. So wanti izolo ubundedisa Friday wayendedisile, Saturday wanted sefoni. Ngasethi hayi ukuthi ngiyakhulelwa umama mdala wami, but nizayekela ukuya kumama mdala, ngenze njani ngibuye.